should have known you'd be here.
Your mom's a cowboy. Fancy a samba, kid.
Fancy you. Who taught you to dance?
The Auntie May.
We can win this, you know. Leave them, samba.
They're too young.
Couples not in the competition. Please leave the floor.
He means us.
Let's join the competition.
Give me the number.
Clear the floor, please. Clear the floor.
Da 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 da